Jerusalema, ikayala mi. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalema, ikayala mi. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Are we going to challenge the other branches? Yeah!